City Trading yingafanele ngumngani wakho kule minyaka lengemashumi lamathathu. Lohamba embili ngequality kuma bearings etigulumba, emaloli, tigayo, emakhumbi, emabhasi kanye netimoto letincane. Kanti ema oil seals, ema V-belts kanye nema pulleys nato tonke tinhlobo ta oil waka Shell. Siyatholakala kamanzini ngendasi kwasemaphoyiseni nawenga e-wholesale mabukana ne-CIMAC. Kanti-ke kumathapha sisemva wase-Standard Bank mabukana na-Geology. City Trading yinkampani yemaSwati lengumngani wakho.